muribuka Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko atamuntu yo mukanga ari umujenerale. Muribuka kandi igihe avuga yuko atamukubita kudeta atabwo bafise mu misi yahera twarabonye igihe yaravuye hanze y'uwashindege aca umugani w'intare. Mu minsi rero hariho ibintu navuga ko bidasanzwe ari nabyo ngiye kugaruka ko uyu munsi murankundira nze nabasangiza amafoto amwamwe y'ingendo amazi iminsi agira mu makambi y'igisirikare. Reka mbaze ndabaramutse kwanza inshuti zanje bakunzi mu nkurikira ku ishene ya YouTube Urugendo News. Ndabahe ikaze na karibu mu kiganiro na butunganirije. Ni ikiganiro kigufi nikiza kwa kirekire. Uyu munsi turigenekereza y'icenda ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Ni umunsi ngo mara w'ikiganiro c'amakuru asesenguye amakuru atari ku ivumbi. Tumaze igihe twumva bavuga ko mu Burundi hanugwanugwa amakuru yitembagazwa y'ubutegetsi, hanugwanugwa gushaka gukura umukuru w'igihugu. Bimwe bigira bigirwa intwitwi, ibindi twarabimenye kubera ko nabo vyega bahavuye bakavyivugira. Mu iyi minsi rero hariho amakuru adasanzwe ariko aravugwa, arenshimye kugaruka ko aya makuru ndayahuza n'ingendo umukuru w'igihugu amazi iminsi agira mu makambi yose yo mu Burundi. Bino bintu ubihuje birafise ishusho bitanga. Mu nkundire mbanze ndabasangize aya masanamu. Ano mafoto muri ko murabona mu maso yanyu n'amafoto atandukanye. Hano ni hirya no hino aho yagiye aragendera, agendera hirya no hino mu makambi y'igihugu amaze iminsi yatangiye ingendo zidasanzwe zo kugendera ahantu hose amakambi yose y'abasirikare b'u Burundi. Umwe mu bo twaganiriye mu iyo minsi igihe ari mu ntara ya Makamba yatubwiye ijambo yabwiye abasirikare aho yavuze ko mu Kirimba hariho abitwara nabi canke ngo hari ibitameze neza, naho nyine hari abantu bakeneye discipline. Yumvikanisha kumenga bari habantu batavyumva kumwe, aho impanuro abasoda ababwira ngo abashishikariza kugira discipline mwikambi. Muri make ahantu hose amazi iminsi agendera mu iyi minsi, ikintu kigaruka cyane ni guhendahenda abasirikare, kubumvisha ko ari intwari, akabavuga neza, akabereka ko bashoboye. Ikimenyetso kiba kiboneka kumumenga hoba harimo ikintu cyo kubanezereza no kubavuga neza kugira ngo ntibahave kumbure bamuhinduka cyangwa bagire ibyo bateguye. Reka manza n'abasangizi agace gatoya simu y'igice kinini aka audio kahijya yejo koko sikure, manze mwumva akajambo ka mbere kugira ngo mbanze nanje ndonke aho mpera.
Ingabo z'u Burundi kubaheza kuko tugeze ku ntambwe nini, hamwe abo bari barasambuye ubutegetsi bw'igihugu ubu bakabona aho bohera kugira ngo basubire kubusambura. Ikimenyetso kitarengwa ni ikimenyetso cy'ibyabaye mu 2015 cyo bigendereza kwa Imana yabigize kugira yereke abarundi n'amakungu batarategera aho tugeze babone neza aho tugeze. Kuko ubwa mbere bari bazi ko ata ngabo z'u Burundi zikomeye, bari bazi ko ingabo z'u Burundi n'abenegihugu bakanywanye. Nibyo bari bazi kuko n'umugera wari waratewe. Hanyuma batureka rero Imana ikivuga ngo reka ndabereke ko ingabo z'u Burundi ziyubatse ari ingabo zikingira ubutegetsi bw'igihugu, zikingira igihugu, bacagira kudeta bicamira, bacabona za ngabo ntizikiri muri ya macakubiri, ntizikiri ubu ziriyunze ni zimwe. Rero burya Imana yariretse rirya ngo bibeho kugira ngo ibyanditswe bibe. Burya na twebwe rero bajya baduhemukiye mu 2015 Hakimana yabiretse kugira ngo makungu n'abarundi babone ko ingabo z'urundi buzabaye ingabo zikingira igihugu n'ubutegetsi bw'igihugu.
Reka mbanzegeze ngaha. Aravuga ati ingabo z'urundi zirakomeye, agatanga akarorero kufyabaye Demire Kenze 2015. Kubera ko je byabaye Demire Kenze atari byo byanzinduye, reka tuyirabire gusa je kuri jambo karavuga ubu ati ingabo z'urundi n'ingabo zikomeye cyane. Ukaba nkako ingabo z'urundi nasho zibaye zirakomeye. Ariko zikomeye nkuko n'izindi zose zikomeye, ntizikomeye gusumba abandi, kuko ikintu gikomeza ingabo ni abazitwara, ni uko zifashwe, ni ubumenyi zihabwa. Ugiye kuraba rero mu bihugu bisohora ingabo cyane zisohoka igihugu, Uburundi ntiburimwo, ni gake gake vraiment zisohoka nizike cyane. Ugiye kuraba ubuhinga bugezweho baha ingabo ubu nk'u Burundi zanye ibintu by'ikoranabuhinga mu ngwano z'ubu zigezweho, n'ukuri nta ivyo nta bihari. Uburundi nta bigwanisho bigezweho bufise. Murumva rero nubwo tuyihagarara ko abasoda bo barafise ingufu bararinda kandi barashoboye, mugabo ibintu bijanye n'igihe tugezemo ntavyo dufise. Mugabo bino rero mukubivuga nawe nta ega bivuga abizi president. Arazi yuko twikeneye ndikoronka franga gura ibintu nk'ibyuma bigezweho ubu vyubu. Mugabo nyine kubera cyakintu babwiye cyatuzinduye ni kintu cyo kuraba impamvu biriko bira ari karagendera makambi cyane mu yimisi. Byo bifite nyisano none na bya bintu twavuga mu ntango, aho yavuze aho yaciye imigani mu miseze yavuga ku bijanye n'intare yerekana ko hariho umutekano ukajijwe atawupfa kwinjira kumwinjirira. Ibintu mwaravyumvise sindakubisubiramo. Icyo ngomba kumvisha gusa ni giki. Nuko amakuru je mvise nuko uku kugendera amakambi ari karakora mu imisi ni kubashira ku murongo, abumvishe ko ari beza, abatera amashugwe, abiyegereze, kubera ko Demire 25 turatora abashinga mateka, Demire 27 haraza gutangwa umukandida mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD, kandi nta cizere afise ko bashobora kumutanga kubera ibintu abarundi babayemo mu iminsi: ubukene, inzara, agatotezo, abicwa, abanyuruzwa. Nima bimwibaza ngo abantu bicwa n'abanyuruzwa ngo ntibabaza abarundi, barababara mugabo ntaho bovugira, kuko babazi yuko umuntu anyurujwe je nyurujwe uyu munsi na nabazonyuruzwe ejo, urya nyurujwe ejo uyu munsi nanje nzonyuruzwe ejo. Murumva yuko ibintu biba buri munsi mu Burundi mahora mara hari iyo dupostinga tumenya n'ibyo tutamenya. Abantu ubu mu Burundi umenga nta gaciro bagifise. Icyo nicyo kintu gituma rero nabagira ubwoba. Reka mvuge ngo ni ubwoba bwo kugira ngo yegereze abasoda n'abapolisi, niko mvuga abasoda gusa n'abapolisi hirya no hino, kugira ngo bamwemere, bamuyoboke, baze bamugwaneko atanze akaro by'abaye Demire Kenze. Demire Kenze byarabaye nyine sinabivuga cyane kubera ko burya bya Demire Kenze byari bikazi, kandi kubera ko nabiraba nkuko ndabiraba nyine abirabira kuri izo sosiyo mu by'ukuri sinarinda hari sinobesha ndazibosha bambeshuza. Sinarinda hari jewe oyaye mugabo narabibonye bya Demire Kenze byari moto moto. Ariko amakuru atari kwivumbi nuko Demire Kenze naho nyine hawuze kumvikana muri bajya nyine bari babiteguye. Iyo baza kumvikana emwe ubu abari karavuga ibinyuranye ne bari karavuga gusa sinzi aho bari karabivugira. Muri make rero ibya Demire Kenze niyo mpamvu bivuze ko ntobiranda ko cyane. Uhawe n'Imana yita umuhinga nyine yararusimbye, bararusimbye kuri data ntiyabaye yarabaye rate yaraswase barahushije bari bayiteguye. Aho rero ntiyobora kuvuga yuko bakoze umuti. Ingabo rero hajya zaragwanye nyine kubera ko ingabo ziyoboka amategeko n'uyu munsi ingabo zibuye ziyoboka amategeko y'abazitwara ntusanga hariho nabo batwara abashurisi bakabyemera bakabatwara nabi bakabyemera hano ndatanga akarorero ku basirikare bagenda muri Kongo abasirikare baje muri Kongo gushika uyu munsi ntibagenda babishaka uzo kubwira ko abasoda bagenda muri Kongo bajayo babishaka azoba guhenze abasoda baje muri Kongo bajayo kubera iterabwoba igitsure wanashaka ubu bagezeyo ugerayo gusa bashaka kwambura telefone hari nabo bazambura bakiri mu Burundi cyumvikana yuko iterabwoba mu gisoda ririmo kuko ataririmo ntibogenda ahantu udashaka jewe narigeze kuba mvuga abantu banje ndavuga ati jewe rero sindi mu bantu bavuga ngo abasirikare ntibaje muri Kongo oya kuko no muri Somalia sindigira nka ko bajayo mugo muri Somalia turazishyo bagiye gukora ni guci noti barabahemba bakabahemba idolari ntawo vyari munsi miliyoni 15 mirongo 2 agahita agura agaparasera hajya akubaka mu inzu none muri Kongo bapfana yangahe motife ngo nubumwe ngo nubucuti kandi twarumvise ko Kisekedi yahaye ibifaranga byinshi neva kugira muha abasirikare kandi baziba nayo bahembamo ayo mafaranga rero bahaye bari abategetsi aba general barayariye nubu bakomeza kuyarya kuko niyo bongeye ayandi bakomeza kuyarya ariko abasirikare ntibashikirwa bajye duke duke umufyeto niyo mpamvu rero muri Kongo abajayo bagira yubusa je namavuga ati bagira yubusa no kuri kandi je imvugo nkoresha si yayindi abandi bavuga ngo ntacyo bagwanira ntacyo bagwanira nyine ko ntisi muri Kongo iwacu si wa muri Kongo si wacu urumva yaba baravuze ngo ubuduhaye abarundi tubagize nk'aba wagi nabo muri muri bamwe ba Prigojine hariya muri ntuzenya muri mu Burusiya ati nimuze kuri mission nga muri Kongo mu kinoti tuzobaho mu wese igihumbi cy'idolari ku kwezi bakabanza bakikirira bakaza bamwe bakabamena imitwe bariko bamenekera imitwe amafaranga mugo baragenda bakabanigira gurira ubusa nta mafaranga baronkayo niyo mpamvu no iyo babwiye ngo bajeyo baca babyanka kubera ko iyo kujayo bagire ubusa ntibazoronka amafaranga ntibazohembwa bahembwa ubusa kandi hari upfuru rerure bari abatipe ba Ventura bajya ni hatari ni danje bajya bamena mu mutwe barabamaze nokuri je ndavye ikintu twabereka ngaho igihe twaronka makuru akuye mu minsi yahera twarabereka ikintu abarundi bapfa mugo munyuma bacha baraka ama telefone abarundi ngo bapfa kubwishye mugabo ntitubimenya kandi harakantu kuko no mujyango wawo batababwira nababwiye nabo bababwira haheze igihe kinini bagaca banabwira ngo uvuze tuzokumena umutwe ntibazwira ne ibyo bintu mwumva umva batajana ngo ku nguvu n'iterabwoba babinyegereza iki kukubera ko yaba abahanki note zikwiye bakabahemba neza bogenda ku mugaragaro banabyishimiye n'upfuye n'abantu ntacyo bovuga kuko bavuga ati yari ku kazi mugo bavuga ngo aziza ubusa icyo kintu retira gitinya kumva ngo umurundi aguye muri Kongo aziza ubusa ntaziza amahera ntazize ko ari umukongomani leta ikigitinya icyo kintu cyuko aziza ubusa hari n'abandi bavuga bati mugiye kwagaganya bariya bariko baragwanira ibyabo mwebwe mutari abakongomani urumva abantu bavuga imvugo zitandukanye ariko je imvugo yanjye numva ari iyi yuko bazira ubusa e point entre bazira ubusa nyine kandi kwanza reka mbaze abasoda mwemera kuje kubera iki kuzira ubusa umuntu ufise cya kiboro bakita gute cya kintu nyambara igikoti koti bakagushorera nk'impene no muri Kongo ukagenda ukemera ukagenda ukagira bakafakana telefone ukayibaha nubwo amategeko aremera nk'amabuye oya kwe twarigisha inyigisho nziza abarundi ego twarigisha indi inyigisho yo kubaha ntivyumvikana baba banka mu Burundi tisinjayo batarahaguruka bakabyanka bose none nkibatayo yase yose woyifunga woyifungira itarahaguruka ikanka yose cyoyigira nto babwira ngo arumante bemere arumame nibo yishira hasi uzwiriye mu kamena na mutwe yo reka 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 twibandanirize abantu banje so ariko rero ndariko ndabera ikintu kimwe nahanye naringeze kukuntu abasada baje muri Kongo nukuri bararenganywa kwanza reka ngaruke kubafashwe bapfunzwe mu misezi twarabahaye ngaha makuru aho hakurugendo news n'utayumvise suri akayumviriza aho abapfu bamwe bakuwe muri Kongo bazanywe mu Burundi baca abanyabagizwa mu busho butandukanye muzinda cibitoke mujejuru gitega bururi rumonge ubu bose barabegeranije bari mu buhoro yo mu rutana niho hari beshi kuko kubera bya bintu bakoze mu misizi yo gutangira ikigongwe barasohoye abanyororo beshi mu rutana hanyuma abasigaye bacu bajana ku murembwe hasigara hagaragara hayo bakiya cyane ku buryo bacu bajana yo bajya basirikare niyo banaburaniye rafwa passe twarabahaye makuru ngaha amwara yumvise bajya bamerewe nabi kandi bararengana n'ukuri bararengana ngo base kugwana baravyase nyine base gupfa none ubu ntibari nibatume bigumira mu ibohero base bazotaha mu nyororo urahera ndakeka aba nta kintu bubagiriza niho gusaba bazi ukuntu baremenanye ibyaha bagicacara kibakwiye kwari kubacura kubirukana mu gisoda nimba bari bagomba kubirukana nyine babagirije icaha ko base kugwana bakabirukana mu gisirikare taha muje kurima bagataha mugabo baracabagerageza kuremerenya bwaha bamwe butuma amabohero yuzura numvise bavuga yuko abanyororo ubu amafaranga barya ibitunga abanyororo b'u Burundi bisumba ibitunga abasoda b'u Burundi nimba muri ko muranyumva neza mumva ikintu kintu murumva ko gikomeye amafaranga atunga abanyororo abaprisonnier asumba ayatunga abasirikare b'u Burundi kandi bagomba base bajyanayo ntibinjiza bagomba base bajyana kugira gusa tubikureko noneho rero u Burundi bikorera imanikiro bera ikindi mu buryo butazi nacyo reka ndakigereko uku kwica abantu kunyuruza gufunga gutoteza abantu tuzosanga hari abagiye kwiyunga no kurema ikirobere hari abantu bavuga ati giye bahuko ni kigwa ngaha ndomotse kandi umuntu yomotse ntamenye yaje utagiye muri Kongo aja muri Tanzania utagiye muri Tanzania aja Somalia utagiye Somalia agenda Uganda Kenya bagenda ibihugu byose abo bagiye bazogaruka iyo mvyumve basokuru kera mu Burundi twe twari bwabe umugwa mvuze basokuru ushaho vyumva ko ari basokuru nyene kuri za ntwaro za kera hari ukuntu baturatuzwa cyagihe cyazana amagiza n'amasoro kubera ikimoko bakagenda bamwe bihereza amabarabara bakigaba bakazogenda ibuganda n'amaguru bavuye mu Burundi abandi bakazogenda Zambia n'amaguru bakazogenda gushika muri Sudani n'amaguru bakazogenda gushika irubumbashi n'ikishasa n'amaguru ibintu rero barabikora kandi bakabikora cyane n'ubu rero kubera reka ntakarorero kubasenere ninde muntu ninde mu Burundi atazi ko basenere ubu bariko baricwa bayoboka umushinga mateka gato rwaza ninde muntu atabizi ninde cyane ninde umpaririza abasenere bayoboka honorable agato rwaza bariko baricwa bariko baranyuruzwa bariko barafungwa abashoboye kubona kajyo kuko bo bacika baragenda wibaza ngo bagiye mu barabara bagiye kuba impunzi bagiye guhangayika nkabo ntuzi igihe bazogarukira ntuzi nicyo bazogaruka bari muntunge banze bombe kimihogo abo baragiye ntuzi icyo bazogaruka bari bagiye ni ishavu hari abati imiryango hari n'abajana n'imiryango hariho n'abana bazokurira hariya hantu bazi yuko bomowe na wowe se NDDFDD uri kurigwiriza basi jewe sinzotinya kubwira umwana wanje yuko nimba nomowe kubera nase kuja muri SNLDD hirya nzobwira umwana ati jewe bugira banyumoye hari kwandura ryabaye rya SNDDFDD ikoranya abasenere ibacanishamo kabiri riba muri 2024 je 23 mu mpera ati hanyuma barafata umugambwe bawuhereza igifyoti cyitwa Madebali ati hanyuma jewe bagire banyishije ndahunga ati maze guhunga rero n'ubusa ndasubira mu Burundi umwana aracyumvise azogikurana ni bande babikoze abasende DFDD mu myakiza sende DFDD uko wiyubatse uvuye mu ishyamba niko uzosanga nabandi bari yubatse bakugwanya ibi ndababwira n'ukuri kuko nabasokuru bagiye uko nyene hari hakera mu nyuma baragaruka mu Burundi kandi baje nabandi bantu reka ntunaje kure reka tuvuge ku ntwaro zeje ubundi aba basobanye mwebwe bategetse muri Burundi basobanye bamwe babanigisha makaruvate twarabyumvise mu matemoignage abandi barabica kubera ko bize bakicwa n'intwaro zitari nziza mu nyuma yaho bagiye babica mwebwe muraja ku ishuri bamwe bicirwa mu mashuri bazira ko bazira ubwoko hanyuma abarusimbye bararusimba baca bagenda mu ishyamba bacabaza bahenda abantu ngo twagiye ngo guhabuza ngo ubwoko ngo burero ngo ubwoko ngo burakomeye uyu munsi abari ko barapfa ngo ubwoko nyene je ndabivuga kobera ndawurimo ndabibabwira muvyumve para kuza muhenda abantu muhendesha abantu ngo he kandi mugahendesha ubwoko abantu muri kimya mwinyegeje ahubwo ibijuju nibibayoboka byumvirije iyo byo bintu mabwira ko kubwira umuntu ngo ngo hatwara intwaro y'abahutu gukura umuntu rero ngo tena ngo bajye abantu ngo ntibagarike ku gihugu uri kijuju vraiment nimbo vyemeye nanje ntacho ndagicyo mugabo nimbo vyemeye uri cyo kuko aba bantu nyene muri ko maravuga ni benshi bagowe bashonje bapfuye mbere nabi nimba ari bugwanira none nimba barose agateka kubera iki uyu munsi wowe utunze bagakena sabikanya n'abandi niyo mpamvu rero no muri leta y'u Burundi byari byakemutse iyo muza kubahiriza amasezerano makuru ya Arusha byari sawa ubu muhutu abazi ngo umuhutu umutozi n'umutotsi twese turasangiye hama kandi nta muntu ababyitwaza ariko biriyo biri kimya kimya amasezerano mara yasambaguye n'ibindi byinshi muri make iyi leta yacu yo mu Burundi iyo nyine irikirimbira icyobo mu byitazi kandi sindi kandi babesha irikirimbira icyobo mu byitazi ubu leta ihari mu Burundi abasifise ntimuze mu beshe ngo mutubutse oya n'ukuri ntimuze mu muhutu oya abasi ba leta y'u Burundi ni bose nubwoko bwose kuko nayo ubwayo nticagura nivyo bavuga ko ari guhenda abantu kuko bivuga mu ntamatama ngo mwebwe ngo muri iki ngo ntimugire uko ngo barashyira utwara mwaragite batatu tuma mugitanga sinzi umuntu ugeze kubona kare yandika akantu kuri Facebook n'umudamu araho yandikiye akantu avuga ngo Burundi ngo butuma ngo babwihera ngo Paul Kagame wakabugira ngo akabwomeka ku Rwanda ngo hanyuma ngo buka bakabuteza imbere bamututse muri komantere narabye nasomye komantere gusa naciye ntura gatebe ndicara mba ndisomera komantere ngwe ngo muri mu mahanga ngwego ngo muri byitso ngo uraja kubigwanda rero urumva yararabye iterambere u Rwanda rugezeho hatsamuna nabivuga rwarabasize baraba ukuntu ibizu byubakwa n'ingoga bikaduwa n'ingoga baraba ukuntu stade amahoro yatangiye kubakwa inyuma ya stade y'iwacu none baragihejejira biriyani stade nziza cyane araraba aravuga ati Burundi n'igihonomo nta rugomero na rumwe ruhera gumuyaga nkuba na rumwe rwa jiji murembwe hariya numva ngo rugiye kumera nkamwe wa mpanda nabwo bijya ngo ntiruzohera nigwahera naho sinze ndabarahi kubera iki indangari indandende erega ngo twashize imana imbere reka mvuge ijambo ry'imana rero reka mvugishwe muzobonekera kuvyo mwama nimba wama ubusambo uri gisambo nije tukubonako icyo giti cyabo ni iki gisambo mwebwe iyo jiji murembwe irabananiye nkuko na mpanda yabananiye reka turindire naho rero uwo muntu yanditse akantu ati jewe ndabona u Burundi butuma bwihera Paul Kagame akabwomeka ku Rwanda akabuteza imbere kwanza sino wundi gende bisome na posta yanditswe n'umu diaspora ari muri Amerika yitwa Rosetta nkina nkivura je nagenda ndisomera utuntu ya no hino bamututse ash bamututse kweri byanda kubesha oya no pole bashoboye kugira ikintu bita kumutuka eko je nkunda gukoresha utuntu two ibimenyetso hano murankundira twisangire kano gaposta abantu banjye reka buriya ni gusangira ibintu nabyo yabikenewe abantu banjye uribaza ngo none yanditse iyi poste kubera iki impamvu yanditse iyi poste ngiyi donc yerekanye murabona ko harimo harimo ibitoro ibi ni bibido by'igitoro bari abantu batonze ku murongo nyene murabibona namwe acyandika ngo iki gihugu batabagaje ofuma gifuta ku isi akagiha Kagame akakigira imwe mu ntara z'u Rwanda iyo gitunganya neza kikaba ciza again komantere bamututse komantere amajina 368 bamutuka bamutukira ikiga yemwe ko ibi bintu yakoze yanditse nta muntu atovyandika na jewe no vyandika niko kumbura yavuze u Rwanda basi wogiha Uganda wogiha Uganda canke Tanzania basi bakacyomeka kuri nanjye reka mvuge ngo uwo tuma giha Tanzania ikacyomeka kuri ntuzenye ikacyomeka kuri ikacyomeka kuri leta yacyo byibuze kuko ibi yanditse ni bintu n'ukuri biboneka by'ukuri ibi yanditse ntagiye kuri ukuri Burundi bwaratabagaye yarabikuye ku gitoro murabona namwe amabido hano amabido ni asigaza ku gitoro mu gihe imodoka za kibuze imoto bajaji ibi vya kibuze akacanika hano kwa posta rero ti turabye ukuntu Burundi bumeze uwo tuma bwihera Paul Kagame akabwomeka ku Rwanda byo genda neza so iyo ni ide yiwe nta n'impamvu yo kumucira imanza ide yiwe nta n'impamvu yo kumucira imanza kuko ibi yavuze nibimurimo arabona yuko Burundi bwatabagaye kandi uburyo bwatabagayemo hatabaye abo gufasha byogorana u Rwanda aho rugeze rwarazize Burundi kurutanga akarore rero nta bintu byahatari nibaza ko umuntu abakoze nta umuntu ntabayuriye si ntamibayuriye inzu ukuri kuravugwa niko gusa muca mugira inziga ngo urumva ngo Rwanda n'ubundi ntibumvikana kuba mutumvikana aho nyine mu bihomberamo none ko mutumvikana ubu ntitugowe igitoro kiriho igitoro kiriho isukari riho amadevize riho ntidukenye hari ikindi kintu ngomba gukora kuvuga ariko murantunga mbanze marire kwanza ya audio na iria ntuze na kwenda baha ya ari nkuru ndikonda basangiza ya president Evariste Ndayishimiye ariko aravuga yuko ariko arashishikariza abasirikare bacu kuba kuba intare kaya kaposa mwana kanamanda kamalire mumve ingene yaheraheje abwira abasirikare nababwiye ko bijya byovyo ibi ariko arakora ni byiza n'ibyo akazi kiwe ariko mugabo harimwo ikintu cinyegeje inyuma cyo kwiyegereza abasoda kugira ngo je wundi baze bamushyigikire kuko baravugwa ko bashobora kumuhindu kumwanya n'umwanya n'abarabizi twese bidusanga ngaha nyene bashobora kumuhindu kumwanya n'umwanya rero ari karasike tazamba yavuga ati ndabegere ndababwire ko ari beza ndababwire yuko ari bihangange mu kugwana atamuntu yo banyara aho bazoca banyumva ariko ibi ntibituma ntibifatiswa mu gani wa Reveriano ibi ntibifatiswa nibizo bo guhinduka we bura kuguma bitaho gusaba ibyo bakeneye abo guhinduka abasirikare ntibakinda bo guhinduka brem nimba dushonje barashonje nimba babuze ibyo bambara nimba babuze ibyo kurya nimba badahembwa neza nimba amafaranga bemerewe batayaronka ibyuza kubabwira bibamarira iki bibamarira uyu munsi abantu bararira kandi turashonje twese bituma tuvuga jewe mwana shaka nubwo mvuga na manabivuze nimba nkurikiye ubwa mbere byumve jese niko mvuga ibingo nuko jewe ngibivuye mu Burundi niyo bagomba bakakigurisha igihugu niyo bagomba bakakigurisha nohomba nkuko nabandi bahomba sije nohomba je nyene wana shaka nuko ariho nabeshi beshi bohomba afise mu bintu byinshi gusumba jewe mugabo jigituma mvuga nuko mbona kigeze hatemba kandi dukeneye ko kitamera nkuko kimeze ejo numvise Gabriel Rufyiri avuga ijambo rikomeye ku butare akavuga ati twe duvise ubutare bukomeye cyane avuga ikibanza turimo ku isi ku butare dufise bukomeye akavuga ati gushika isaha kubona atani byigo bishobora kuba ngo turonke amafaranga ava mu bwo butare dufise bwishi ashobora kugira icyo tumariye avuga ati okay aya mafaranga aroka ipigitoro ntituzigera tukibura ngo dufise ubutare gusa ngo dufise amabuye y'agaciro Peter Nkurunziza arahaje imyaka 20 arahavuye na sendede imyaka 10 n'ingahe yahamaze Demir Kenze Demir Disi u Demir Kenze na Varisito ubu turakwije imyaka 20 bari ku butegetsi icyo gitoro muri Tanganyika bavuze ngo kihari ntibarakimba ubwo butare bavuga ko bwo giriho muri igihugu ntiburayimarira ikindi igihugu none buzoza kukimarira ubwo butare buzomara igihugu cyari haburi kingo babwimbe nimba leta idashoboye niviye ngo jewe sinshoboye abashoboye baze babikore uyu munsi abarundi ntibashaka Evariste vraiment n'ukuri kw'Imana Assemblage ibi ntiwe bivuga uri kwa ntare ku isi ya ntare bashaka kumena umutwe Jesse Hondi ndabivuga Evariste ntibamushaka baramwanka cyane nagenda mwanka kubera aho ateje igihugu niwe nta wundi nta nimvuga ngo ndamutwarira nabi ngo namugira na bande ko ari bisuma abantu bategetse dufise ibisuma rurombo kubera ko n'ibintu byotunza bene igihugu beshi biribwa n'umuntu umwe amafaranga kaza bagaca bayagabura abantu 10 yotunze miliyoni 12 umwe agatwara yotunze abantu abotunze amafaranga tunze miliyoni abantu miliyoni arashakwa n'umuntu umwe Reveriye gusa canke Neva canke Prime canke ndakugarika Prime agashaje genda gushinga banki Eden hajya akuba kama building atagira kwangana amafaranga abarundi barakenye barashonje hama ngo twakomera amashi oya abarundi ntibashaka neva ntibashaka numwe muri Saint David abarundi uwo munsi bishakira honorable ya gatogwasa president kwanza ni son excellence prime no kuvuga ko ari honorable twatumo degrade kandi yaratsinze yaratsinze 2020 abarundi bishakira president agatogwasa zamuramwita president ko ni president nokuri kwanza none nibandi babimwita ko ari mu mwamutoye sinumva n'impamvu mutabivuga abarundi bipfuza president agatogwasa 2025 mutore neza tumushireho kujya tutabagize 2020 twarasamaye barado kubita umukasi twarasamaye uradukata yego igihugu cyose cyari cyatsinze senere yatsinze ariko barabivye mwarasamaye barabyemera kugira ngo ntibisubire rero abantu mucunga amatora mucungera amajwi nkomeze mu byemere n'ukuri aya nimeze mu byemere erega namwe bwe mbonera kure mu byemeye munyuma biragaruka bakagera ko none ubugasha ubu iko abamotare beshi ari mbonera kure ari nabo bafise amafaranga kuko berabiyiba baguza amamoto kuko basenere baranikeneye nta leta barimo none muraronke igitoro mbarira murarabona nakizura da muraronke igitoro wapi ubu rero umugambi ufise ngo kumara abasenere kugira ngo haze hagere baraheze mwitoze neza uyu ntuzobera ntimuzobamara kuko abantu bose ubu bamaze ko basenere gwasa mwaramukundishije barundisha aho kubera situation barimwo yubukene agatotezo please kongerako gutoteza gwasa byatumye mukunda mwaramukoreye propaganda mwarahejeje buryo ubu urya ntakene kuja kuri tele kwiyamamaza azokira kuvuga gusa ati oh ndigenga ndigwasa chamuvota oh ndigenga nshigikiye Frodebu cisinda kujya byabaye muri ntuzenye muri Senegal barundi kazi ntimuze mutinye gutora aho bababwiye aho agatogwa sabwiye niyo azabwira umugambwe utazwi niba base kumurekurira senere yiwe muze mu butoro ko nyene nta yindi nzira nimwe yo kwikura kwa abantu kugira ngo igihugu cyacu cy'igihugu cyiza nimwatinya kubikora nta kundi muzamutinye kandi muzamunaniwe muze mubikore tubatangaze bazotangara kandi ndabizi hanyuma nabo tuzi turabe ibizokurikira reka ninumire kwanza ntabyo mvutse ibizokurikira nzobira nta n'imitima bagira ntiba niyumvira ati nitwahava bizogenda gute hajye usanga bataniyumvira ko bazohava vrema wa mugani babaca ko bariho nimba bataniyumvira ko bazohava n'ukuri uce wicaye umvira ati mugo nimba ntanavyumvira ko nzova ku butegetsi wa mugani baduca ko nibo kweri yego nta mutima tugira n'ukuri muzohava ahubwo ni wahava bizogenda gute okay nutahava basi ntuzofa n'abana bazobibazwa ubu ntiwumvira ko abana bawe uzobapfira nabi koko uzobasiga ku ngoyi bazasiga baranyagwa ibyo wegeranije kuko intahe izofata ijambo fend of noneho nimwabishaka n'ejo bundi abarundi ni benshi mu bantu barushe n'abajya basoda barimo n'abajya polisi ntibazoza gutoteza umusenere cyangwa umuntu ashigikiye gwasa kandi bazi yuko ari bagomba kugira icyo ahinduye nabo bagowe uzoza kumutoteza rero aramutoteza mugo nawe azoca atahagende yitune butondere kuko ntazoba yarirondereye kazoza erega nimwe muvyitera none wiyishe ntupfa ubu ngo murashonje ngo nta gitoro mufise mwashigikiye abiye amatora demire abasoda n'abapolisi ngo muhagarara hejuru ya kazi hiseti emeza ko hatsinze neva cyane tukomere mu mutwe none ubu ntimugo wowe cyenda zabamuhageze hejuru ubona bo batonda batonda nibirenge abandi rero n'ivyo bajye uyu munsi mumbabarire umunsi mumbabarire jenje kugira ngo nanjye ndabaganirize nanjye mwumve uko nubimeze nanjye ndarije ndaribwa ribwa amagani wa mutama wajya hakurya ngo ndaribwa ribwa mwumva ndaribwa ribwa hari gihe mba mbona barundi none habura iki ngo mubikore ibyo bintu ikure kwabo bantu erega mutabikwiye ko nibaza tuvaga ni ukuri kw'Imana bazoguma tugendera ko baduhonyange baturye batwice batunge dupfe duhere abantu tuzohera ko turi benshi mugabo kuko batwanka nuko batwica batwishisha inzara niko tuba benshi kuko n'abari bakeya bari babari inyuma bashaka bava inyuma uyu munsi ndashaka kuvuga neza yuko atamuntu numwe afite ubwenge akunda sendede kubera ko barabona ko atacyo imariye abarundi n'ababigendamo n'abagiye kwiyorobeka canke babandi bakurikiye agafaranga abandi bagiye kwera igitsure nawe murabyumva mugabo nta ugenda yo ngo agiye gukurikira ngo n'umugambwe ukomeye cyane gose oya uburo mu bapolisi n'abasoda bonye ubwabo ntibiyumvamwo ubu butegetsi kuko ibyo batatunganirijwe ntibiyumvamwo n'ubatwara niyo mpamvu ariko arabagendera abwira ati poze murafise ubwenge mwe murakomeye cyane nkomeze ya audio yiwe ariko arabwira ati mwebwe muri bitangaza ati mwembere mu Rwanda gusumba Amerika
hanyuma barareka abo bahemu barabahemu kujya kwa Yuda mukaba kugira ngo
hana karavuga ibya Demiri Kenze ni ya audio navuza kare ngomba mbandanye kujya mu byumve neza
yanditswe biranguke ngo batogira kude tabuka tuzoshoboka none rigimana ica mu nzira nyinshi cyane baratugize kubitego bahejeje kunanirwa kude baragenda mu gihugu cy'u Rwanda baduteye inshuro zingana iki ngaba baramenyeye mu Cibitoki baramenyera mu Kayanza baragira ama infiltration atabaho bazana ama grenade mugabo byose byarananiranye kugira ngo berekane ko Burundi bucunzwe Imana nziza yashaka kwerekana ko Burundi ubu bucunzwe kuko taratibe zose bagize muri azi hasubiye inyuma umwe n'ikimana ibyo byose hajya Imana yashaka kwerekana iti Burundi ubu buracunzwe ingabo zaragiye hanyuma ikindi Imana yashaka kwerekana baje bitwaje ya macakubiri ya kera ngo bacanishemo Abarundi abenegihugu bacanemo basubiranemo Imana yashaka kwerekana yuko ubu Abarundi bamaze gusubiza hamwe bagize ubumwe none barabishoboye byarahase
abantu rero iri jambo ahereje ko ndababwize ko rimwe abantu banjimwe mwemo nkurikira hariho groupe jewe nama ndimwo y'ikintu bita nemba ngo ari nk'inzo ndazi ko nkurikira hari gena mashira sharinga mu kintu ukazibona umuntu aranditse ndabivuga aha nyene ndabivugira ngaha ngungu agatogwasa ngo muhayagiza ngo niko murasharinga ngo urazi ngo abanyamurenge yishe ngo murazi ngo batutsi yishe ngungu ntidukeneye kwaja ku butegetsi ngo dukeneye ngo ntubikeneye ngo twe tugomba kubakuraho bama bavyanditse nsharinze muri nyagurupe niyo mpamvu tuzopfa dukandamizwa na sende defdd mutikanguye n'ejo bundi baradusubira ndabibabwira apana mu byo kubaremesha ndababwira ibidashoboka mutikanguye n'ejo bundi baradusubira ndabikubwiye umunsi genekerezo ya 9 ukwa gatandatu 2024 mutikanguye n'ejo bundi baradusubira kuko nk'umuntu ashobora kubona usharinzemo aka video gusharinga ni partage gusangiza video agatogwasa ikiganiro cya gatogwasa yakoze ariko avugira Abarundi mu namashinga amateka canke ikiganiro yagize ariko aravuga ukuntu ubutegetsi umeze nabi washaringa mu cyo kiganiro ukumva umuntu ngo reka ngo mwebwe ngo nta gihugu muzova mutwaye ngo urumva ngo gwasa ngo nta gihugu yotwara ngo wewe reka ndakubaze nk'ubu wundi muntu mubona muri opposition tuvugisha ukuri ugomba nyanki cyangwa nkundi ubundi muntu mubona muri opposition mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi yo twari igihugu cy'u Burundi yo kwitoza karonka majwi ninde wewe utangiye kuzana ibyo amacakubiri ngo gwasa ntwemera ukamwagiriza biki ninde atishi barishi bose aho mbere bose bacha baherera irahe wewe wumva aho kugira ngo tubanze turabe ukuntu turengera ibidutanya tubanze twubake ikintu kimwe kugira ngo tukureho bajye abantu tubakureho ni kwibagiza byose niba kugirira nabi n'ukuri nimba namwanka mukunde basi wihangane ko gukunda umuntu no kumwanka n'uburenganzira bwawe nimba namwanka ihangane umukunde gatoya tubakureho vraiment tubakureho tugira urunane tubakureho ibyo tuzobiganira hanyuma mugabo kivuga ngo naka kubera turuka ibururi je nka nturuka ingozi sinshobora kumwemera nagenda gutuke mugabo ndakuretse ariko nimba umeze gutyo wewe niwe watumye 2020 bigenda uko byagenze hari ibintu tubwirizwa kurengera twebwe nk'abarundi ndi binyene bumva ngo bidutanya ivyo twaciyemo amateka nyine nkayo ivyo vyaraheze mugihe twa tugwana urugamba ubanza kwibagira bijya tukabanza tukarabuga tugashika iyi group itonde bivuze bitango ni nkinzo mana yanje buri munsi arabuze bona bitango bakina nani ukabanza navuga by the way nini bino nzana zerekana abanye kumura bagome urumva nababazi babambwire umuntu muri ku rugamba rumwe mwese mufise urugamba kugira ngo mwikure ku mwasi umwasi dufise ni utwishishije inzara ni utunyuruza ni urufunga ni ugomba gutunga tugakina nuwanka umuntu atavuga nuwirukanye amaradiyo nuwirukanye societe civile umwasi dufise ni wa wundi avuga ngo ntashigikiye ubwoko ngo ntavanguramo kakoresha kandi arikoresha yinyegeje uwo niwe twanka ejo wundi narumwe numvise reveriano ndi kuri yo ngo gwasa amufatira no mugwarantuze igihanganye nka agatogwase akamufatira mugwara ngo twambwiye ngo azane ngo mututsi ngo tumushire mu namashinga amateka ngo aranka na manda byidoka kuko byarambabaje subwa mbere ndabivuze ngo aranka ngo twajya tumwe ngo gushegera cyambe cyashaka cy'umukuru we namashinga amateka ngo aranka ngo twamubwiye urumva twamubwiye waranavuze ko wamubwiye ngo aze mwiyunge aravyanka nivyo yaravyanse ariko uramubesheye kubera ko naratanze akaruro ndakerekana ukuntu nejo ubundi muri ko mugomba gukuraho ibitigiri by'amoko ivyatumye muhindura ibwirizwa shingiro ngo ibitigiro by'amoko ngo biveho ngo habeho ngo umuntu wese ngo atware kuko bishoboye ngo ivyo abatutsi naho tungo bihave nibo umuntu yahagurutse aravuga ati wapi ntiharagera kubera abona ko mugomba ho mumenyira abo mudasangiye ubwoko kubera ko musaba mufite imitima y'ibikoko yarabonye yuko hamwe atova hasi hari nabo hava basamara bakibaza ngo muri ko mwigisha ibintu biri byo ugasanga ibintu bigenze nabi bijya byose ni ibintu bituma se NDDFDD imwanka kubera ko yase kubashikira mu mafuti kandi ndamwize ibyo mutama yo tumapfa vraiment egali tayari gupfa ya mabivuga mugaba agafara umugabo kandi vraiment akuri mofero yego mu Burundi badufise abantu nka bagwasa nka batanu boshira ingufu hamwe ibintu byarabaze kugenda neza so nabo rero bagwasa nanje mbegwasa n'abo bagwasa mu myaka mike tubasezerere nico cyonye so guys hariho mu kubasezera nerekeza ku musozo ndangirize kwizi foto rero izi uwo murundo canke umubumbe w'ifoto z'igisirikare ingendo umukuru w'igihugu amaze mu minsi mu makambi icyamugenza n'ikibumvise ni kuremesha abasoda kubiyegereza kubatera amashugwe bisobanura ubwoba afise ko bashobora kumuhinduka kukaba nkako yo ntuzenya oya ikinyaka ndiyo yivuga ntibavuga ngo ndatukanye izi mbuga zigira amategeko ariko hari igihe usanga nkibaba yakantu gaheza ngo turi umuramora nk'inka nka umwana yahungira ahungira mu nk'umwana dufata reka ndabahe akararo k'intare basi ntacyo uhungira iyo mvugira za kumvikana ku rutyo nagire nkoreshe murabona nk'intare ifise abana nka batanu ikabira ahantu ipoje abana akabara yemba yemba himbya no hino je no hino barondira utwo barya hageza akantu na gatoya gakoma nubwo ari intare nabo ndi intare intare y'umwana ihungira ku ntare ikuze imuvyeyi ubwo rero murumva yuko niyo yabaye mu iminsi ibiriko biraba bisurirana binugwanugwa amakudeta utembagaza ubutegetsi canke nibindi nibindi murantungana ko nabivuze gucya kubera ko hari impamvu ushusanga abiyumva mu ibi bintu baca bagenda kuyegereza abo baba hafi kubakonvenka kubahendahenda kubabwira ko ari beza mwebwe muri beza vraiment mwebwe muri nta muri bitangaza nta wasumba ego mwe muri intwari urumva baza kubatera amashugwe no kubabwira ko ari bitangaza kugira ngo hijya yejo niyo yango he ati mwa muraze ko mwenda bemera kandi nahora no ngaha mwebwe nukuri ni murabe ko ni muntu nge mumbura niyo ntumbero nayindi guys mwibwira ngo nikindi ngango ko rero murakoze cyane ndabashimiye ko mwashoboye kubana nanje uyu munsi nta kintu ndenza ngaha inyuma nta na bwa butumwa naba ndabasangiza bw'abadukurikira kuko ikiganiro cyabaye kirekire hope you enjoy mugire ibihe byiza jewe nitwa Daniel Mugisha nimba mugomba kudufata mu mugongo kugira ngo twagure ibikorwa niwe mugambi dufise iyo nimero cyangwa hepfo vraiment ni iwawe kubera utabikora genda kumu aje bari mikashi ushireko cyankoreshe gwawe bigutwaye iki ndabakorera kantu nifuza ko matora zoza n'abantu bavise twaduturadiye bumva makuru n'ukuri mwo binkundira mukabikora yari sawa ariko batabikoze tuzogerageza naho nyine tubashikize makuru mu byo ubona buriya mugabo hari abantu baruguru bataronka makuru kandi ishaka ko baronka makuru atari kwivumbi ava ngaha ku rugendo news kuko nandi mu yaronka ibinyamakuru by'i Burundi byose barabize ngo nta kimwe kivuga kandi bo vuga Barundi si babi oya mugabo bovuga bavugire hehe nibavugire bamesure nibashobora kuzwira rero mwebwe muze mudushigikire twebwe twikorera umuti twe turabishoboye turabishoboye ni radio samira na vraiment bayizibiye tukayicisha handi hantu mugabo ika nyengetera ikinjira nije twifuza rero turangiza tubashimira gira amahoro kandi giraho muba mubahwe ibitekerezo byanyu ni kuri ya WhatsApp yacu iyo mubonaho hejuru ibonaho hasi nta mpamvu yo kurinda kwisubiramo blessed.